Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Ilondoloze.